abagala kunhaginga kyayamu.
I'm not gonna be able to do it.